Chuti bakunze ibiganiro binyino bica kuri Indondi TV ndabaramutse nongera kandi nkabayikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Indondi TV tudasubira kwa matubazanira amakuru ashushe y'inkino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndese no hanze y'igihugu abarurezi abarongozi abalegende bamwe twita abakinyi ba kera n'abandi batandukanye uno munsi rero amakuru tubafitiye n'amakuru y'abakinyi b'abarundi basanzwe bakina hanze y'igihugu ikinyamakuru rero Sport Plus Desa Sekanseti kaba cyashize ahabona amakuru y'abakinyi b'abarundi ingene baraye bavyifashemo mu migwi yabo amwe mu makuru y'abakinyi bacu rero bakina hanze y'igihugu uko ababandanya bigenza mu migwi bakinanwo umugwe wa Young Africans wo mu gihugu cha Tanzania usanzwe kinanwo abasatirizi babiri b'abarundi Saidoni bazongiza hamwe na Fisto Abdulrazak wa warukinyurukino gwindwi ya 2025 hamwe no mugwi wa Biashara United urukino rukabagwa bararangiye ku nsinzi y'umugwi wa Young Africans y'igisindo kimwe kubusa umukinyi Saidoni bazongiza aka yari mu bakinyi batangujwe mu kibuga mu he umukinyi Fisto Abdulrazak atigeze aboneka mu rutonde rw'abakinyi 18 kurundi ruhande gaho nyene mu gihugu cya Tanzania umugwi wa KMC usa wo muri ico gihugu cya Tanzania warawusinze uno mugwi wa Gwambina ibisindo bitatu byose kubusa umukinyi mvuye kure Emmanuel batanzira Manu akaba yari mu bakinyi 11 batanguye mu kibuga ndese aranatsinda n'igisindo ku munota wa 62 kurundi ruhande mu mugwana Mungu FC usanzwe kinamwo umugwana Mungu FC batakaje amanota 3 nyuma yo gusindwa n'umugwi wa Police Tanzania ibisindo biye kuri kimwe umunyegori na Himana Jonathan akaba yaratanguye mu bakinyi 11 akaba yaratanguye mu kibuga akaba yari mu rutonde rw'abakinyi 11 mu gihe Kwizera Eric Kirungu yatanguye ku ntebe y'abasubiriza abandi mu gihe Steven Ziga Masabo ntiyigeze aboneka muri ugo rukino mu gihugu cha Belgique ibintu ntivyifashe neza cyane kuri Kizigenza w'intamba mu rugamba Saido Berahino urukino mugwi wiwe wa Charleroi Mahyugue Saido Berahino yaronse iyo gukina ugo rukino urukino rukabagwaraheze basinzwe ibisindo bitatu kuri birumva yuko namakuru atameze neza kuri Kizigenza w'umugwi nsebikira gihugu w'intamba mu rugamba Saido Berahino kurundi ruhande tugiye muri Afrika yepfo umugwi wa Chipa United usanzwe warizwamo myugariro w'intamba mu rugamba Sabiyumva Frederic ukaba warayuronse itike yo gukina urukino rwa nyuma rwa final mu gikombe cha Nedbank Cup nyuma yo gutsinda umugwi wa Pretoria Kallies igisindo kimwe kubusa mu rukino rw'igice cha kabiri gishyiri cha nyuma demi final ikaba ari n'ubwa mbere mu mateka y'uwo mugwi wa Chipa United ushika mu rukino rwa nyuma rwa finale umukinyi rero myugariro w'umugwi nsekura gihugu w'inamba mu rugamba Frederic Sabiyumva akaba yaronsa kanya ko gukina ugo rukino gose kandi akaba ari nawe yari Kizigenza muri ugo rukino kurundi ruhande mu gihugu cha Tanzania umugwi wa Coastal United ukinamo umukinyi w'inamba mu rugamba Mustafa Francis Njali ukaba wari watsinze umugwi wa Ruvu Shooting ibisindo biri kuri kimwe mihigana ari kurugyo muri ico gihugu umukinyi Francis Njali yatanguye mu bakinyi 11 asubizwa ku munota wa 18 mu gihugu cha Turkey umugwi wa Yeni Malatya Sport ukinamo abakinyi babiri b'abarundi abakinyi babiri b'intamba mu rugamba aribo Eric Ndize yamwe na Nshimirimana Jospin warawusinze umugwi wa Alanya Sport igisindo kimwe kubusa umukinyi Eric Ndize yinjiye mu rukino ku munota wa 90 mu gihe Jospin yari mu rutonde rw'abakinyi 20 ariko ntiyaronse amahigwe yo kwinjira mu rukino muri muri ico gihugu nyene ca Turkey mu cicaro ca mbere umugwi wa Istanbul ukinamwo umukinyi w'umugwi nsekera gihugu winamba mu rugamba Ndayishimi Yusuf Nyange wari wakiri umugwi wa Fenerbahce usanzwe ukinamwo umukinyi w'umusatirizi wo mu gihugu ca Tanzania Bwali Ali Samantha ugo rukino rero rukaba rukino rukaba rwarangiye ku nsinzi y'umugwi wa Fenerbahce y'ibitsindo bibiri kuri kimwe umukinyi Ndayishimi Yusuf Nyange yakinye urukino rwose akaba yararonse ni karata y'umuhondo ku munota wa 38. Ku rundi ruhande duhere mu gihugu cya Ireland mu cicaro cya mbere hari igerekezo ya 16 mu kwezi kwa kane igana ryaho ryari rigeze ku munsi wa 31 umugwi wa Glentoran ukinamwo umukinyi wo hagati w'umugwi nserukira gihugu w'intamba mu rugamba Gaele Bigirimana waranganije n'umugwi wa Coleren igisindo kimwe kindi umukinyi Gaele Bigirimana akaba yarakinye iminota yose y'urukino. Igihugu cya Portugal mu cicaro cya kabiri igano ryari rigeze ku munsi ugira 28 umugwi wa Lexus ukinamwo umukinyi w'intamba mu rugamba Nduwarugira Kisof wari wagendeye umugwi wa Inyo de Sportiva urukino rwarangiye ku nsinzi y'umugwi wa Lexus y'ibitsindo bibiri kubusa Christophe Nduwarugira akaba yarakinye urukino rwose. Mu gihugu cya Australia umugwi wa Melbourne Victor ukinamwo umusatirizi w'umurundi Elvis Kamsoba ukaba waruhejeje ukaba wigenjeje nabi aho watsinzwe ibitsindo indwi vyose kubusa mu rukino rw'ihigana rikuru ryo muri mu cicaro cyo mu gihugu cya Australia. Elvis Kamsoba akaba yinjiye mu rukino ku munota wa 60. Ku rundi ruhande hariya mu gihugu cya Djibouti umukinyi umusatirizi w'umurundi Amistambwe abandanya yigenza neza mu higana gyo mu cicaro cya mbere muri icyo gihugu cya Djibouti. Ku munsi wa gatanu rero uro mu mugwi ku munsi wa gatanu gerekezo rya 17 ndamukiza umwaka w'2021 higana gyo mu gihugu cya Djibouti ryari ryabandanyije ku ndwi yaryo igira 19 aho umugwi wa Police FC ukinamo abarundi nka Tambo ya Miss Arakaza Makartir hamwe na Kazi Gilbert de Munga wari wakiri umugwi wa Bahuaco FC ugo rukino rwarangiye ibitsindo bitatu Police FC ku busa bw'umugwi wa Bahuaco. Muri ivyo bitsindo rero bitatu Police FC yinjije harimo ibitsindo bibiri by'umurundi ariwe Amistambwe, ivyo bikaba rero vyaciye bituma Amistambwe ashikana ibitsindo 17 mu 2016 yaramaze gukinira uyo mugwi. Amistambwe akaba yaratinye urukino rwose Ahma Arakaza Makartir nawe nyene yarakinye urukino rwose ndetse na Kaze Gilbert Batazira de Munga. Reka rero ndabashimire mwese mwashoboye kudukurikirana muri benshi ndetse nkaboneraho n'akage ko kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Induni TV. Bye bye.